badaya wadu badaya ku subscribe din tumu gangane shirya shiryan mu a YouTube channel.